angekuja kufa Graham na Isaac Bangula.
Thank you. Pembe.
Kwa TKO ni Red Corner Gudra Kimremo.